ucaba ngani ngokhanya mbaba?
Ndiyamthanda, I think mnana yasohlukanga nganeks because I think umuntu uthanda abantu uJoli kahlekisa kuthethwa ngaye. I think into endiyithanda ndiyamthanda.
Okay, we expect any from Isho namhlanje?
Expect into yokuba kuzawuhlekwa kube mnandi, kuzawuba mnandi kuhlekwe yonke loo nto. Ndicela torho nisilandele nantsi ke iFacebook yethu what? Catch it with Kanye and with Twitter, it's Kanye Talk.